Ndifunda eMasango grade 5 besizoxolela omakhulu bethu nge 67 minutes
umke zonke amehlo all eyes on me and give a big smile wenza into yakho oyithandayo mosile
esiyesazikhetha ngumadiba kuba yona sisenza le 67th minute kamadiba sakhetha ngolo hlobo iculo lona ebesilicula liculo lelinye lamaculo ebesithathe ngalo i-competition saqonda ba ke ingathi libafanele abantu abadala kuba lethetha nge-showers of blessings.
Amaxesha amaninzi ingakumbi thina sizwe sintsundu sikhuliswa ngoomakhulu bathi ke ngoku xa ngoku bengasakwazi uzenzela nto singabakhathaleli silibali uba sisuka phi na sibonile ke sisesisikolo kuba kubalulekile uba khe sibavise kamnandi uba kukanye khe sizobaculela ngoba siyazi uba umculo ngenye yezinto ezithi zonwabise. Ndicinga incinci kakhulu 67 minutes ndicinga mayibe into eyenzeka ixesha lonke ngoba kaloku ngoku sizawuhamba ngoku apha baphinde bashiyeke ibe
ndiyabulela ngaleli ngoku anoko avakela mhlo wayo wakamali
nathi sisezawukhula sibe ngangabo kodata omkhulu bethu sisezawukhula nathi singabi nabantu bokuhlala ukuba sihlale nabo sizowuhlala kumakhaya afana nala loo nto ke ibanga into yoba nathi siwahoye amakhaya nje kuba singalazi kamva lethu uba nathi sawuphelela